Jerusalema, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalema, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana. Ilondoloze, zuhambenami. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana. Ilondoloze, zuhambenami.
I'm